Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kuMpandula 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Kuva inkomo ezinengi emathebeleleni South.
Ziyangena ekhaya ezifayini zibambele phakathi amazinyane esifayini. Azi yahlupha kakhulu imbuzi seziphelele ezimbuzi. Singakwazi ukuthi kube singancediseka saye sasukwazi.
Liyakhuphuka inani lababulawa ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe abagcina bezibulala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zematopo zithi izifuyo ezinengi sezisipha ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi ezikhulume lomsakazo weStudio 7 zithi inkomo ezinengi zibanjelwa emadamu zidinga amanzi, kuthi njalo ezinye zifa ngenxa yokuswelakala kwamadlelo. Umnumzana Matthew Sibanda ngomunye wabalimi ababhekane lodubo lolu.
Imbele lotshani manje abantu abanengi sebethathe iadvantage yokuba ushoto ukudla ngalatshani indawo eziningi. Liqale emalangeni li-$2 lakhuphuka la ku-$2.50. Lakhuphuka seliku-$3, abanye vele sebecharge $4 imbele lotshani. So-ke sokusimzimela njengama-farmers.
Unkosikazi Sithembile Dube ohlala emabonyane eKhezi ukusimo esifanayo.
Inkomo sezicuba njalo azilamadlelo ngoba vele izulu alinanga kahle. Sibhekane lobunzima obukhulu.
Banengi abantu ababecabanga ukuba uhulumende uzabathengela ukudla kwenkomo okwamanje abakatholi lutho eKhezi. Induna uMayengeni Fuyane uthi sibi kakhulu isimo sezifuyo esigabeni sakhe.
Eminyakeni ophelileyo 23-24 uhulumende wasazisa wasicebisa ukuthi kuzawuba le ndlala. Yaba khona indlala sakhangelela ukuthi sizathola ukudla kwezifuyo, kodwa ukudla cha indlala be. So siphakathi kwenkulu indlala, asilathemba lokuthi kuyathi siyafika uDisemba lezi nkomo elizibona ziyabe zikhona yini. Le damu leli njengoba nilibona akuseyilo damu sekulichibi. Lalo leli chibi leli esilibona ngemuva lapha akubona amanzi agcwele lalo udaka. So ezinye inkomo seziyaqala ukuthi zibanjelwe kathesi. So yilo uhlupho esiphakathi walo wanapha ematopo ngezifuyo zakithi. Angikhulumi-ke ngendlala yabantu.
Isakhamuzi sematopo unkosikazi Nolwazi Ndlovu uthi sokugcwele amathambo enkomo emadlelweni le madamu.
Iningi lezakhamizi alisalandeli ukuyabutha izifuyo ezicubela egangeni. Abanye bazibona sezivele sezibola ngoba zingawa ziswela ozivusayo zize zibole. Abanikazi belokhe bethi zidla amahlamvu zona sezifile.
Abehluleka ukuzithengela ukudla kwenkomo bazibona zisifa phambi kwabo kungelanto abangayenza. Unkosikazi Sipho Ndlovu uthi usefelwe zinkomo eziyisithupha.
Kule komile inkomo sezibharela sezibanjwa ziyathunja lesingeni lokwesaleka. Akusela nto enhle, isimo sesisibi kakhulu.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima olwe-Agritech umnumzana Zondani Muchema uthi inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4172 sezibulewe indlala ikakhulu esigabeni seGwanda lapho osokucube ezedlula inkulungwane ezimbili 2071. Ngimele iStudio 7 isematopo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ziyakhala izakhamizi ezilondoloza izihlobo ezilomkhuhlane wengqondo, ikakhulu labo abathatha izidakamizwa. Inhlanganiso ezibona ngezempilakahle lazo zithi seliqonge kakhulu inani labangaphilanga engqondweni abagcina bezibulala. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabagcine indodana yeleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lomkhuhlane wengqondo ngomnumzana Paul Siyangaphi ohlala eVictoria Falls. Indodana yakhe le etshaye isihlobo imiso yemthethwandaba ngomvulo yagwetshwa ukuba iyelaliswa emlondolozi Psychiatric Institute. USiyangaphi olandisele iStudio 7 udaba lolu yewohloza inyembezi uthi sebemazi yemthethwandaba ngodaba lwendodana yakhe.
Mcela uhulumende amuye esengcono. Mina agree whatever they do to him.
Ngemva kokugwetshwa kwendodana kaSiyangaphi sixoxe lomamangala unkosikazi Nomqhele Sibanda ongumza wakhe.
Waqalisa kanjani impango? After that wathatha ibroom, mansi igumi yankomo wanjhaya ngayo ngaphi emuva. wasedinga ihlobo ihlobo langkhona lanje wefungamlanga
Umanji umnumzana Gift Manyika ngelanga linye wathi kumele kuvalelwe emlondolozi psychiatric institute abanye njalo ababili abagula ingqondo umnumzana Bekumuzi Sikhosana owake waba kusimo esifanayo njalo sowabuyela ezifundweni zakhe zekolichini yemfundo yephezulu uthi izidakamizwa waqala ukuzithatha kobulawayo ngenxa yokuhlukuluzwa ngekhaya Ujaha lo wahlengwa ngabanye ezama ukuzibulala. Udokotela Fungai Musinami ohola isabelo sewange ngaphansi kohlangothi lukahulumende lwezempilakahle. Uthi bakhathazekile ngezinga abantu abagula ngalo ingqondo okuphetha ngokuzibulala.
There is a lot of mental health illness that is basixhase ekulwiseni lololuhlupho.
Sicele njalo unkosikazi Rufaro Nyakwende owenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ukuba sichazele imbangela yohlupho lolu.
A lot of people living below the poverty bottom line.
Kuphenyo lwethu sathola ukuba abaningi bayazibulala ngemva kokungena ku-depression. Abanye njalo bayazidakisa ngenxa yesimo sobulukhuni bomnotho.
Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-World Health Organization bemanyane lohulumende weZimbabwe kuphenyo lomnyaka ophelileyo baveza ukukhathazeka kakhulu ngezinga lokufa lokuzibulala kwabantu elizweni leli okugoqela abafu. Uphenyo lolu lwaveza ukuba abantu abayisilinganiso sokufika phelse okubili ekhulwini 1.8% bafa ngokuzibulala. Impumela le iveza ukuba ilizwe leli lidinga imali edlula izigidi ezingamakhulu amahlano zamadola emelika 518 miliyoni eyokulwisana lenhlupho zomkhuhlane wengqondo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Kwezemaphandleni, indwangu lenkawu eGaranyemba seziphila ngezifuyo ngenxa yendlala njalo sezingena emakhaya zidinga ukudla. Inyamalizana lezi zijayele ukwenza lokhu ngesikhathi kulesomiso, kodwa kwalonyaka kwethusa abahlali bakulendawo. Kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi eGaranyemba zitha sabuqutha ubuthongo ngenxa yalezi ndwangu lenkawu okubikwa zihamba lebusuku zidinga okokudla. Unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu ohlala edamu lemshandira uthi sebephelelwe zimbuzi ngenxa yenyamazana lezi.
Silohlupho kakhulu ngendwangu. Khuluma nje mina ngangilamazinyana ayi-10 salelamazinyana ayi-2. Namhle ekuseni ngikhuluma nje ngishiye vele zikhona okuthi bengizigijimisa ukuthi engxenye ngikhuluma nje ngiyathola vele zingeni. Ziyangena ekhaya ezifayeni zibambele phakathi amazinyana esifayeni. Ziyahlupha kakhulu imbuzi seziphelelwe zimbuzi. Ngingakwazi ukuthi kube singancediseka sasukwazi.
Umnumzana Fakazi Spindi owevillage wane Mawane layo uthi indwangu sezibaqedele izifuyo njalo bazalima nzima lonyaka xa zilokhu zibhekane lendlala.
Ezibayeni noma lisekhaya ziyangena zithatha amazinyani okuthi vele asisafuyanga lokufuya izindwangu seziqedile izifuyo zethu. And lonyaka ukhanya umumo umumbi sibili ngoba indwangu lonyaka amabhankali izihlahla zamabhankali ingcoza ziyashubula ukuthi lezi zihlahla lazo seziphelile ngenxa yendwangu. Kutsho ukuthi vele lokulima ngendlela eziyenza ngazo lonyaka sisoze sikwanisele ukulima. So besifisa ukuthi ngabe siyancediswa ngezindwangu lezi.
Unkosikazi Margaret Ndlovu ohlala koboshi uthi sezingena lezindlini lezinyamazana zeganga zidinga okokudla.
Asuke esho koboshi indwangu ziyahlupha konke inkaba. Kuyangena lezindlini ubone uthole ukubone kwawona wona izinto. Le mbuzi seziphelele izinto.
Uzobhuku eMatawa, umnumzana Caleb Tswanda uthi zithole nzima izakhamizi nendwangu lezi.
Sinakudala sikhula ukuthi indwangu ayihambe ebusuku. Kanti ziyahamba nebusuku. Ngwele watu lele uzimbuzi zikali swenye.
Ukansila weGaranyemba, mnumzana Miklas Ndlovu, uthi ngaphandle kwendwangu lenkawu, insingizi lazo, zihlasele inkukhu.
Amapruwa nenkukhu seziqedile, zisuka khona egangeni, zizodinga. ukudla lapha emakhaya ngoba ayikho sokungcunyana kubonakala okuzinkukhu kugijima egangeni akusela lutho indwangu lazo akusela mtshwankela akusela mniya akuselani okwazi sezinyenya zingabona kuthulisile ubukhokho obukhona vele ziyathatha zitshiye lutho sezisidla le mbuzo kumali sayo khonapha ewadini yami egalanyimba lapha angiye ngaze ngakhuluma sibili labe babe national parks sithi hayi ngababuya bazotshaya indwangu ngoba akusela zinyani
imizamo yokukhulumisana lababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle iyehlule edolobheni legwanda lakho izakhamizi zithole nzima ngendwangu ezingena ezindlini kudla ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisegaranyemba ngu-Albert Dube
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukansela ka ward 23 wobulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ukulo umanisipala sicubungula ukuphathelane lomkhuhlane wengqondo
uhlelo lokuqeqeqishisa amakansela esifazane ngezempila kahle yengqondo mental health lwaba luhlelo oluhle kakhulu olwaveza izinto ezithile ezazingananzelelekile ukubana ziyaphambanisa impila kahle yengqondo lezinye ezenzakalayo kodwa zithathwa mahlayana zingananzelelwa ukubana lukhona uhlupho olwabese lusukelwa khulela umcabango olubangela lezo zinto eziyabe zisenzakala ngokuhamba kwesikhathi kibomama bananzelela-ke ukubana abantu abangomama balemisebenzi eminingi okufanele bayenze emakhaya njengokwesiko lethu abantu abansundu kube kanti lanxa besenza leyo msebenzi kukhangelelwe njalo ukubana langapha kulezi zigaba sebezimele kufanele benze imisebenzi ngendlela epheleleyo eza kufanana labesilisa abenza imisebenzi leyo kumawadi bengama-councillors okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama zinenge izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abanengi abantu besilisa phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba ezinenge ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana abaphakathi kwazo konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama njalo okunye okwenza ukubana lolu hlelo luze kubomama iWomen's Institute for Leadership Development iWILD inhlanganiso evele ikhangele ukuthuthukisa omama kwezobukhokheli ubuningi bemsebenzi bodwa buyadinga ukuthi umuntu afunde ukubana angahlela njani isikhathi sakhe ukwenzela ukuthi abe laso isikhathi sokuphumula abe laso isikhathi sokuba lemuli abe laso isikhathi sokuthi abe lomphakathi konke lokhu kwacetshiswa kakhulu nxa sasifunda ngempila kahle yengqondo
ulwazi elaluthola kulolu hlelo lizalwabela abanye na kumbe lwalungo lwamakhansila kuphela
luhlelo okukhangela le ubana silehlise luye ezigabeni zethu sincedisana labanye abaqeqetshileyo kwezempila kahle kunhlangothi ezitshiyeneyo sesike saba lalo-ke uhlelo kuward 23 elokuhlomisa omama abazimele bodwa bekhangele imuli zabo bebodwa kanye labafelokazi uhlelo lolo silenze sihlangene labezengibazwenkolo lube luhlelo oluhle kakhulu oluncedisa omama ukuthi benelise ukuveza okungaphakathi okunye bebesehluleka ukuthi bakuveze okubalimazayo osokuze kwabanika mhlawumbe lemikhuhlane etshiyeneyo ngenxa yokuthwala imithwalo besehluleka ukuthi bangayevezela bani njalo bengakwazi ukubana zikhona njalo izindlela okufanele ukuthi bazisebenzise ukuze bethule yonale imithwalo futhi ngitho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa kubangelwe imikhuhlane yengculaza kubangele njalo ukuthi omama bathole abantwana abangelampila kahle enhle konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo ngakho-ke kubalulekile ukubana lolu hlelo lwehle luye ezigabeni zonke lugoqela njalo labantwana abangamantombazana kodwa singachiyi phandle abantwana abangabafana singachiyi phandle abesilisa kulolu hlelo kodwa umahluko yokubana kubomama izinga lisuka libe phezulu kakhulu lokuhlukuluzeka lanxa sisiya ezibhedlela ezikhona lapha kulona khona lokwelatshwa khona abalemikhuhlane yengqondo siza kunanzelela kubana omama baningi okwedlula obaba lanxa sikhangela laba abachwayisisayo siza kunanzelela kubana imikhuhlane yengqondo iyanda kakhulu kibomama okwedlula kwabesilisa ngiyabonga
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo ukansila ka ward 23 kobulawayo njalo ingumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kulo umunicipala asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kweziphathelane labesifazana ilami usithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC
siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga ungadinela kusasa sonke isikhathi sohlelo liphuma lendaba lijona lendaba silontukamele Khomo
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namhlanje sixoxa ngodaba lwezinduna eziphiwe izimota ezintsha ngumongameli Emmerson Mnangagwa Abanye bathi uhulumende ubemele asebenzise imali ukulwisana lendlala Sixhume umkhokheli wezinduna umnumzana Mtshane Khumalo.
Into ekhalise ngama 2004 ukuthi izinduna zinikwe izimota kumbe zithengelwe izimota every 5 years ukwenzela ukuthi bahambise kakahle imisebenzi wabo endaweni zabo. Kodwa okweminyaka yonke le benikwa izimota lezi masezikwanisinda kemhlanu kuvele abantu bayakhalaza ukuthi he kule ndlala kulalokhu nalokhu kodwa ngezinye izimota ezinikwa ama-ministers ama-MP nabobani sabakhalaza ukuthi indaba labo benikwa kule ndlala kumbe kulayo Kodwa-ke into eqakathekileyo ngazo izimota lezi ngezokuthi umsebenzi wabo ube lula nxa behamba ezindaweni zabo abazivusayo hhayi kukhalaza kuvele kuba khona phosi iminyaka yonke nxangabenikwa ngoba lezi abazinikwe khathesi nezazisilele ngomatshi zizakhumbula ukuthi ngomatshi kwasekunika imoto ezazinye zika-2018 sezikwanisa iminyaka emhlanu kwasilela-ke khathesi bese begcwalisa ukuthi bonke benele imota zabo zolezo ezikade zikwanisa iminyaka emhlanu
Nxa seliphiwa ezinye izimota leyana eyakudala uyayithatha uhulumende kumbe iqhubeka ingeyakho futhi
hayi kayithathi ngoba izimota lezi ziyabhadalelwa yizo izinduna ngaphandle kweminyaka le eyakhathesi ezika-29 yizo ezilokhu zingakabhadalelwa but njengoba ngitshile ukuthi kwaqalisa ngo-2004 asomota kupho kuthiwa ziyanikwa babe zibhadalele isikhathi sonke lezi kodwa lezi ezika-2018 azikabhadalelwa isikweletu sakhona ngenxa yokuwa kwemali inflation yona le ekhona
kulapho-ke okule ndaba babakhumalo abanye abakhala ngayo bathi yebo liyazibhadalela kodwa imali ebhadalwayo incane okokuthi kayithengi imota ngitsho lama-MPs Babuye bathi njalo vele abanengi izinduna ngitsho laba ama-MP kalibhadali leyo mali onga ngokuthi uhulumende imali kaZulu yiyo emotshwayo lapho edlaliswayo
angaze ngitsho ukuthi imali edlaliswayo izinduna zinemisebenzi eminingi ezindaweni zayo ama-MP alo msebenzi omningi ezindaweni zabo bayadinga ukuhamba ukuhambisa into yokuhambisa njalo imigwaqo njengoba kesi izimota zakhona ezinenge zakhona ngama-isuzu la imigwaqo yakhona kayihambeki ungathenga imota engayo enjengama-isuzu ayiqedi nje leminyaka emibili ingafani so hhayi ngazange ngitsho ukuthi imali edlaliswayo plus lezi mota zithengwa ngemali sibili evele ithenga imota ngaphandle kokuthi ababhadali i-duty yikho lapho uhulumende lapho ezithengwa khona abamzwela khona ukuthi hayi sizakunika izimoto lezi ungabhadalanga ithu kodwa hayi baziyaziimoto ezithengwayo.
Kulabo abathi izimoto lezi imali esebenzileyo nga isetshenziswe ukuthengela abantu abalambayo ukudla ungathini kubo?
Angazi kodwa okolonyaka onalo umnyaka lanxa obungumnyaka omubi kangaka kodwa iqiniso eliphelele lapho esihlezi khona emakhaya uhulumende uzamile lo nyaka okudlula yonke yangeseke sibe layo eyendlala ngakhona ngapha kuhlangothilo lwe-welfare nakuhlangotho lwethu lwesiphala semposi nje ngisho labathi ijundera mambo uzamile uhulumende ukuthi njewani ungazange kube lesiphala senkosi alethe futhi ukudla ngezinduna ukuthi zinike abantu babo laba abangaholiyo kulolu hlelo oluvele lulokungolokuhola lo nyaka sibithi abantu abaningi batholile ukudla okwedlula iminyaka eminingi esasibele ndlala ngayo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Sixoxa lomholi wezinduna umnumzana Mtshana Khumalo. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Sake hlukane sihlobo sike sikhangele ezinye iindaba ezibezigokhela. Kufa inkomo eziningi eMatabeleland South. Liyakhuphuka inani lababulawayo ngumkhuhlane wengqondo eZimbabwe. Oliver Lelisayo, umthembo osithembayo uGibbs Dube.